sixeleleke ukuba sinamanani amathathu ayiminqakathi. Xa uwadibanisile la manani, omathathu alingana no-231. Umbuzo ke ngokuba ingaba leliphi na inani elikhulu kula manani. Masithi ke u-x lelona nani lincinci kula manani. Makhe sicinge ke ngoku ukuba alandelayo amanani aza kuba ngubani na. Umzekelo, xa u-x ibenokulingana no-3, inani elingumnqakathi elilandelayo ngu-5. Kuze u-7, kuze u-9. Siyabona ke ukuba la manani ashiyana ngo-2. Loo nto ithetha ukuba xa inani lethu elincinci lingu-x, elesibini liza kuba ngu-x plus 2. Elesithathu, inani elingumqakathi liza kuba ngu-x plus 4. Kuba siza kudibanisa u-2 ahlukana ngawo la manani ayiminqakathi. Sixelelwe ke apha ukuba xa uwadibanisile la manani, ixabiso lawo lilingana no-231. Umbuzo ke ngokuba ingaba elona nani likhulu xa sidibanisa onke la manani liza kuba ngubani na. Xa sidibanisa ke u-x kunye no-x plus 2 kunye no-x plus 4, kufuneka balingane no-231. Masitsho siyibhale ke le nto ukuba sino-x, sibe no-x plus 2, sibe no-x plus 4, balingane no-231. Inani elikhulu ke siza kulifumana kulaa mpendulo ka-x plus 4. Xa sidibanisile ke o-x bethu bobathathu, balingana no-3x. Siphinde sidibanise u-2 no-4, balingane no-6. Iyonke ke le nto ilingane no-231. Sisuse ke u-6 macala ukuze sikwazi ukushiyeka no-3x ulingane no-225. Sithabathe ke u-6 omabini amacala ethu. Kwicala lethu langasekhohlo, o-6 bayahlabana, sishiye ke no-3x. Kwicala lethu langasekunene, xa sithabatha u-6 ku-231, siza kushiyeka no-225. Ukuze sifumane u-x, kuza kufuneka sahlulele ngo-3 ku omabini amacala ethu e-equation. Masahlulele ke ngo-3 ku omabini amacala. Kwicala lethu langasekhohlo, o-3 bethu baza kuhlabana, sishiyeke no-x. Kwicala lethu langasekunene, siza kusebenzisa oluya hlobo lude lokwahlulela. Apho siza kubuzela khona ukuba ngaba u-3 uya kangaphi na ku-225. Xa sibuzela ke ukuba ngaba u-3 uya kangaphi ku-225, sifumana ukuba ngaba uya kayi-75. Ibe yimpendulo yethu ke yokuqala leyo ukuba u-x wethu ulingana no-75. Loo nto ithetha ukuba inani lethu elincinci ngu-75. Elesibini ke inani iza kuba ngu-75, sidibanise u-2. Loo nto isinike ukuba inani lethu lesibini elingumnqakathi ngu-77. Elesithathu ke inani iza kuthabatha u-77, siphinde sidibanise u-2, okanye sithathe u-75 sidibanise u-4, sifumane ukuba ngu-79. Sibe siwafumene ke amanani wethu angumnqakathi bangu-75, 77 unye no 79 olinani elikhulu. Make siwadibanise ke ngokulamanani sibone ukuba ayasinika na la 231. Sidibanise u 75 no 77 kunye no 79. Xa sidibanisa u 5 no 7 no 9 basinika u 21. Sibeke u 1 ngezantsi sakugqiba sixhome u 2. O 7 abathathu balingana no 21. U-21 sidibanisa la 2 besimxhomile isinike u-23. Impendulo yethu ke beyiyo le besifuna u-231. Sibe siwafumene ke ngoku amanani wethu amathathu oba ngu-75, u-77 no-79. Impendulo yethu ke le kwaye inani lethu elikhulu lilingana no-79 umbuzo ebesewubuziwe.